Yesu kuruogo omoa Gite kono miworo obiro lore pi Wanda neruodha Yesu kuruogo omoa Gite kono miworo obiro lore pi Kororiti ya wapinwani mamwalu Kororiti pimani mamwalu Ya warwa ema nongo wapini kororiti Kororiti ya wapinwani mamwalu Kororiti pimani mamwalu Ya warwa ema nongo wapini kororiti Kawangiyo waneno mudoche nirumo Kawangiyo waneno kapinche giniru Kawangiyo waneno mudoche nirumo Wea uru ya wangono adidala Wea uru mono adidala Ya warwa Yesu nongo wa wea uru adi Wea uru
Mabe